Obinim won answer them oyɛ counseling nti wɔnom kɔ hɔ ampa nso wɔn kɔɔeɛ no na oyɛ counseling ɛna apolisifoɔ no ka kyɛ ne sɛ ɔm kuta warrant ya ɔmo hia no bi ama wayi nsɛm bi baako mmienu bi ano na ɔsɔfo no ka kyerɛ ɔm sɛ ɔmo nya abotere no a ɔwura ne inside hɔ aba na ɔne ɔmo akɔ afei nea peace news yɛ hwehwɛ mu kakra yɛteɛ ne sɛ ɔwura ne inside hɔ na ɔbaeɛ no afei ɔso ɔntumi nante biom wɔyare ne ho mfa no koraa kyɛ sɛ ɔwuwa.